tunaye waga mama ambaye anahusika na masuala ya cheza kote, lakini hapa muhimu. Wao wanapatikana Bamaga, tunasema asanteni sana kwa support yenu. Tunaiona na tunaiheshimu sana.